yɛnkɔ ɛyɛ adwadie mu na adwadie mu no ɛne ɛmpɛnifo ɛde aba betwa sɛ ɔmɛn sɛ de sie yɛnsase niamma ɔba de adomye a yɛnhwɛ so yie na nyɛ nwanwa sɛ bɛkakra bi nwa kra ɛde bɛbu no buru no yɛ sie kra fira ma no ne ɛne ɛde aba bɛyɛ yɛnkwan
Director General Edema Council for Scientific and Research Ghana Professor Paul Bosu Kasa Abra Womo Eye Enwa Afashe Ewo Enkrano Wodi Tudwa Se Emre Aso Se Oman Mu Ebebo Yensase Ho Ban Sane Yensase A Ekuafo Edeye Enwa No Ebetimi Abo Ho Ban Ochiremu Se Sese Wo Pensase Ama Kuafo Ama Womo Ede Aye Enwa Enwo Akoye Dene Esan Se Omanfo Ede Nsase Eye Galamsi Ebimu Susu Etwetwe Nua Ewo So Ebimu Se Sensase Etise Omanfo Amfa Womo Na siwo ama ya moyen sase hu ban a ebedu mrebi no gana yebekra enwa a yede yenkwan na yetutubi ewi
soya anyere ye hu na ya mbo hian ehian kwae na ehian sase hu ban a yebekra nwa sisi aradama na meka no nkrofo koton wa fi Cote d'Ivoire obaton wa Ghana ehun nti se sisi azma enyim de ya wa no nso hian we na mom ya hwe ya da che no ahwe anekase na ode Yadi fi maybe Cote d'Ivoire na Togo na baby na other parts of the world. On ya fe dem. Nti Ghana fu yan hwe ye de bra yan yan wano yan boy yan yan nsase ho ban. First pesticide na deforestation, degradation, galamse na no keka ho na. Yan hwe ye na yan tumi ma yan yan wana no ho mfaso no nzama wa kan nyina.
Wodwumadie na se no opening pon no kasaaye e de ma osoafo no no hwe environment any science ho ensensem so Oliver Buache e de to CSIR enim se womo enhwe se wono bebom ho moden na womo aboa ekuafo se ne womo a womo ye enwan ebedoso na de mfasode abre oman yapom den ani esikasem
ukọ Africa West Africa ha most places omo we enwa e na ukọ Europe nso a e delicacy Enti Adebia, chese, a very, very big potential. Oh, yeah, chese, a bit me a boy, I'm a savvy economy, no cra, a group, say, farmers are almost a year home, you man, so more money back home, almost any year, a bear boy. Enti a foot to our day, my CSR, and penny for any staff, and they say, oh, more money, mrasa, my way home, yeah, pa.